Bare munwe muti autusi matutu. Mashudu amunei afira amuneiwa. Zoreluwa uri vhathu vha farane, vhathusane, vhatutuwedzane, vhave na muya muthihi uri uvhe na mvelaphanḓa shangoni ḽashu. Ma Afrika anga, kha ri vhe ni muya muthihi.
Ngauri vhutshilo ndi lwendo, vhasongori vhana tshavho vha ri